omwana ono kijjana nnyina
bwabanga abamu babalabanga bakula n'okkula n'amulaba n'amuwerera n'anyirira
n'amugamba nti akakati osasulira fizi n'emmere gy'olidde kw'okulidde you are paying up. You know, ngera paying up akugamba nti nkusenayo fees ze nkuweredde
azisenawa. And see, what's your problem?